just for you.
I know that una do lakini nakupenda wangu baby. I know that una do lakini nakupenda wangu baby. Najua tulipotoka mbali ingawa tumepitia maisha ya hatari. Baby boy, mimi sijali, ipo siku baby tutakuwa wawili.
Wanauliza maswali penzi letu hodari.